pembide, uko kitui, uko ve pembide, mimi wanyaga, niko swali mbide, switi kipenzi, na kumisi mbide, pokea salamu, ukiwa kitui, pokea salamu, ukiwa kitui mbide.
Yeah.